ngalo nto siyemadlakeni rumba benqabele hip hop vuka ngasithandela ikhala balandele be hip hop now it's 12 feet of a crown class an estimator and if I was azu down you put yourself in navigator pop your head off like making ingat in fully champagne mina nfeka sekumnandi well I came to the pain njenge outro ye track nakupa mazokubela now hip hop is full of shit cause it gets zanyela njenge index page xa ngijongile ubona everything and hip hop was this part is ain't death making when shit hits the fan sikhala qala sibambe tanyeni we speed sick and man sikhala sibhale sikhale bhale when shit hits the fan banga banga sibambe manyeni when we preach the fan nyaka nyaka iqale qale we spark beats and ngamandla this bomb kids as matanga this damn kids is as grinder when shit hits the fan we not princess like tanga when blood spits as ngamanga your damn kids as sainwanga when shit hits the fan kula ntubula ngokuhlakanipho kusengqondweni ngesikhali zalirical ndlasela icrowd ekhongeni soze ndiyakuflipa njengetibhobe sezandleni soze ndiyakuhenga round njengetshaini emqaleni kubanibutha amalangatye sibala ngoba masilirhatye manqoba from kathi uhlasela usenze tenash so kuyatshap rhintyeli hiti kwinginqi ngeginqise kaltshap rhintyeli hiti kumdlaka kaginqo amako culu ndenza ndibenje ndiphambane ndibeyisaico sube imiphefumi litshaba iloo nto ndigoti kulo mhlaba kwisigigaba ndingaba ekaltsha leozelivela utshaba ndiitshoni lomkhosa lifeka amadabi kwimbizo hlanga sentoba umagenge ayikaba luhlanga ngehlanga manqobo ova ngemiqole enqala emnqamekweni akhes it's ova ngemtambanqindi ndinqala esibethweni funa itightness am uyalahleka ubhithwa yindlela njengesibhanxa sidonfutela iklovu siqela ikhandlela when shit hits the fan sikhala qala sibambe etanyeni we speed sick and man dala sibhale sikhale bhale when shit hits the fan banga banga sibambe manyeni when we preach the fan nyaka nyaka iqale qale we spark beats and ngamandla this bomb kids as matanga this damn kids is as grinder when shit hits the fan we not princess like tanga when blood spits as ngamanga your damn kids as sainwanga when shit hits the fan sitanga ungasibeka marithwali yakoshwa ubeji victim kama nqobo ruzam owa telling you the top la telling you the top la nothing is a stop my mama mathube sabuma so stop bra ngomhlanga wesiphaza ndihlasele sidinga siyaxaba if we hate my brother vela talk at this akwintshaba mandela kunixhesh awusibona uyazilibazisa bala umlomo ngexesha so that uhlala uncilize if the way awuyeka yazi boy uzimoshele ithuba because andicimeki ndiwani njengomlilo wequba korhola umnqunyezulu ngekotshola ukuze nzuzwe likhuluma nqoba ubhete so must get as dispatcher kuxhase bhanqisanxa kuxhangenamaxaxa situnqa pelulikanxa sunqa musotshalaxa musawuvuka uyeke ekatsha njengomoya we-in